ragal jeeg buy fel ak jeeg buy wër ak jeeg buy wër ak jeeg buy fen ak jeeg bu may sosal te waxuma dara man dama lay ragal man dama lay